Huyu ni Helen Olivia Koto Manager Nyakati. Makine na kawoto tanongo rabe ya fondo. Mta walina, good man.
Yesu ningependa kwanza.